Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe neza abandi mwaramutse, turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 ndamukiza 2023, musanga ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye. Nayashimikiye ku ngingo zikurikira: imbonerakure zerekejwe n'umukuru wa zone Marambya, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, zaraye zirahiye zirarengwa ko hashyirwa ishugwe ryatanzwe n'umugambwe kumva y'umunywanyi w'umugambwe Senere. Izo mbonerakure zikaba zategetse ku rwandiko ruri ku ishugwe hava ko ijambo Senere. Bamwe mu Banyamutimbuzi bakabona ko ibyo izo mbonerakure zakoze bisa no gukubita ikiziga mwabiteguriwe muri ano makuru. Muri komine Kanyosha naho mu ntara ya Bujumbura, muri wa mugambi wategurwa na leta ya CNDD-FDD wo kumara abatari mu mugambi CNDD-FDD, muri makuru muraza kongera kumva ufite mu minwe iyo komine mu gutanga abantu bose batari muri CNDD-FDD yiyumvira kuri we ko ari intumva. Uwo mugambi nyene uraraba n'abari muri CNDD-FDD batekwa amanyanga akogwa n'ubwo butegetsi. Mukaza gukurikirana amakuru ajyanye n'inyuruzwa ry'umunywanyi w'uwo mugambwe yahora akorera mu nama nshingamateka y'u Burundi. Mu ntara ya Karusi naho havugwa urupfu rwa Colonel Bunyundo Gabriel yaheruka guhunguka avuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Urupfu rwiwe rukaba rwaturutse ku runtu yakubiswe n'umugore wiwe wa kabiri, ariko yabiteguye. Nabyo ni muri aya makuru. Hari n'iyandi twabateguriye inyuma y'akanya gato. Nido rya yose kuri mikroni ni Nete Nancy Mutoni. Mu buhinga bw'ibyuma hari Obe Felix Irankunda.
Imurika murumviriza ni radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Nuko abantu badutwara cyane cyane uhereye ku mukuru w'inamashinga mateka n'abandi bantu umengo kuvuga nabi babihaye inzira nziza bakureho imvugo zituma ibintu bitagenda neza. Kuko hari gihe umuntu atwara afata ijambo akibaza ko ariko arabwira batagira ubwenge batiyumvira, nko kuvuga ngo abazungu nibaze, ababyaburaya nibaze, abarundi babagaburire. Iyo ni mvugo y'agahemo, ni mvugo y'agashinyaguro, ni mvugo y'ugukindaga abarundi, kuko ntitwumva yuko iyo mvugo hari umuntu n'umwe yayishimye ashobora kuba atabyaza. Mugabo turabivuze n'abarundi bose babyumve, bumve ko imvugo nk'iyo abarundi bose batayemera atari byiza na gatoya. Rero kumva abantu bose bashonje bafite ibibazo, ibiciro bihari, hanyuma ugaza wumva abatware bamwe bamwe bariko bavuga imvugo zituma abantu badashobora kumva na gatoya ibintu nk'ivyo, ndababwije ukuri n'ukuri abarundi benshi birabababaza cyane. Kandi twarafashe n'umwanya wo kubibwira umushikirangaji wa mbere, turamubwira yuko hari imvugo zikwiye guhinduka muri leta kubera bitumvikana na gato ingene abantu bari muri leta bibaza ko mbego n'abanyabwenge gusumba abandi. N'Imana yabateye iteka, bavyumve ko ari Imana yabateye iteka, badafite uburenganzira na buto bwo gushinyagurira abarundi bababwira amajambo adakwiye.
Kakongera gushima amakuru mudushikiriza, ibiganiro mudushikiriza, amakuru yanyegeje leta idakorako, ayandi maradiyo ari ngaho adakorako, ariko mwebwe mukubahuka mukabishyira ahabona naho mukorera ku mugaragaro. Mwumviriza na twebwe benegihugu ijana ku ijana. Murakoze. Nongeye gushima ku myaka itatu radiyo yacu ishinzwe idushikiriza akari ku mutima ibyo leta yanyegeje n'utukaje. Murakoze. Imana ibakomeze.
umwe mu ndongozi z'umugambwe Senera aherutse kwitaba Imana ntibyoroheye abagiye kumufuba n'iteka ku munsi w'ejo hahise igenekerezo rya 11 ndamukiza 2023. Uwo mugabo akaba yava muri zone Gatumba ku mutumba wa Mushasha ya mbere. Mu kumufuba ku munsi w'ejo imbonerakure zari zasidukanye n'iyonka ziherekejwe n'umukuru wa zone Maranzya ya komine Mutimbuzi. Hageze gushyira ko amashugwe kumva imbonerakure zirarahira zirarengwa ku ishugwe ryatanzwe n'umugambwe Senera turukamwo rishyirwa kumva. Abari aho bakabazwa n'ingene imbonerakure zitubahiriza n'umuntu yapfuye. Ibyo intwari ya Sende David Jaje ikora ngo biteye umubabaro n'agahinda ngo nyamara ngo ntajoro ridacha. Ibyo imbonerakure zigira ngo bizotinda bihere intwari ya Sende Defude zisenyutse niko bamwe mu banyagihugu wo muri komine Mutimbuzi bavuga. Iyi nkuru tuyibaze Dondo Diemba z'umutima.
Nsigira bajya Delfe batazira Nzoto niwe yaraye ashinguranwe iteka n'inshuti n'abagenzi harimwo abo basangiye umuryango wa politike SNL nyakwigendera akaba yahitanwe n'indwara mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge. Asanzwe avuka mu Kirekura muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi imbere yuko aja kuba muri zone ya Gatumba aho asa nuwahereje imisi yiwe iyo kuba. Umuryango ukaba washimye kumushingurana iteka muri zone Maramvya aho bita kumugeregere. Umwe mu nshuti n'abagenzi bo muhisi aravyivugira.
Nyine nka mugabo yacu twavuze tutanka yahoze bamukirekura maze kuba mukirekura ahitamo kuza kwimukira mu Gatumba. Maze kwimukira mu Gatumba arabaho hanyuma amakuru amaze kumufata bamutwara mu bitaro muri hopitali militeri atacikanira rero bahitamo kumuhamba hapfuka kumukirekura. Uyu munsi rero harayitwa Nzigirabajya Delfe batazira Nzoto.
Imbonerakure nizari zatanzwe kugira zihungabanye umutekano w'abari bitavye amaziko mu kurondera inyenda muvano ya Njyogo. Izo mbonerakure zaranse kwishugwe ryatanzwe n'umugambwe Senele rishigwa kumva hariko ijambo Senele zishigikiwe n'umukuru wa zone Maramvya mu butegetsi ariwe Hakizimana Albert. Iryo shugwe ryaratabagowe ivyo vyandiko bikugwako. Abari aho bagwa mu gahundwe bariko barorera inyifato izo mbonerakure ziri kumwe n'umutware. Ku bwabo ngo ntibari bwigere babona abantu bakubita ikiziga ngo kuko ivyo izo mbonerakure zakoze bisa no gukubita ikiziga. Iruhande ya Hakizimana Albert izindi mbonerakure ziza ku isonga mu gukora ubwo bubisha ni Niyonzima Aniseti batazira mu jore gwa hamwe na Egide. Nubwo biruko abanyamutimbuzi bavuga ko ibihe bizotinda bigahinduka ivyo imbonerakure zigira nk'inda ziri mu ibutura bihagarare kuko batiteze ko ubutungane bwa SNDD-FDD bushobora guhana izo mbonerakure. Umwe mu banyamutimbuzi arabishikiriza.
Abagize uruhara mu guhungabanya umutekano ugushingurana iteka muhisi Nzigirabajya Delfe aribo nyene basubiye gutora ku ishugwe mugambwe Senere yavamo bari bazanye baje ku isonga rero n'uwitwa Hakizimana Albert akaba yose afite zone agaca haza izindi mbonerakure zibiri Niyonzima Aniseti tazira Muzorerwa hamwe n'uwitwa Cide. Aba nibo bari ku isonga ry'ibyo bikorwa bigayitse aho umuntu atabakatera ubwoba yitabye Imana kandi babaje baje kuko bisa nk'uko bakubise ikiziga kandi mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi kizira kwita kiziga. Sinzi rero gutunga icyo uzohava bukora kuko urumva n'ibintu bibabaje n'ukuri birababaje biteye agahinda kubona bagirira ubwoba umuntu yitabye Imana bakaburabuza abantu baje kumuherekeza ariko ibyo byose nta mvura idahita sotira mu zoce ko ntawamuha ahandi.
bamwe n'abandi rero bakaba babona ko umugambi leta ya CNDD-FDD yatanguje wo gutoteza no gutera ubwoba uwo wese atavuga rumwe n'umugambi CNDD-FDD ariwo uriko urabandanya. Imbonerakure zitiyishe canke ngo zinyuruze abanyagihugu zikoranye n'iperereza ry'u Burundi zigerageza gutera ubwoba abantu bakoranye ari benshi. Barisito Ndayishimiye yarongoye leta ya CNDD-FDD akaba yigira no mu Kristo aho mbere aheruka kwigaragaza imbere y'abakristo afise umusaraba kuri uyu wa kane mweranda mu ndwi iheze ku isengero ryitiriwe Mutima Mweranda iri mu kigo cya kaminuza ikiriri ngo natagabanya ubwiyorobetse. Umusaraba wa Yezu yiremeka inyuma gusa mu mutima hagaragara ngo adatezuriye abanyagihugu ku magogwa abateza akoresheje imbonerakure. Uwo musaraba ngo hari igihe atazowitura ukamwereka ko koko uwawubambwe ko ari mweranda uwaberanda adashaka abamwirobeka ko niko abo banyagihugu bo mu mutimbuzi basozereye bavuga.
Uwo mugambo gayitse w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD uherutse gushyirwa ahabona na bamwe mu bawushyira mu ngiro bahurikiye mu mbonerakure. Uwitwa Ndaruvayemo Jean Bosco muri komine Kanyosha aramaze gushyirwa ahabona ko ariwe ashinzwe kwerekana ukwiye kunyuruzwa wo muri iyo komine yo mu ntara ya Bujumbura. Imbonerakure zibona utwo yigira akitse ku ngoro nkuru y'umugambo CNDD-FDD mu Ngagara zivuga ko ibyo yigira ahageze bidasanzwe. Zozo zibona ko ariwe azosubirira umukuru w'igihugu ahari uyu munsi ariwe Evariste Ndayishimiye. Izo mbonerakure zikavuga yuko nawe nyene bitewe bitebuke ibyo akora byo gutanga abantu ngo bizomugira ko ingaruka mbi. Abanyakanyosha hamwe n'ahandi mu gihugu cyane cyane abanywanyi bakomeye mu mugambwe SNL basaba kwicungera ngo kuko baraziriwe ntibabimenye. Inkuru dushikirizwa na Aline Munezero.
Nkuko mwari mumaze kuvyumva mu makuru yacu yo ku munsi wa mbere w'ino ndwi turimwo, Ndaruvayemo Jean Bosco yahoze arongoye lise kominare yo kumuyira hamwe n'ugwaruka rw'imbonerakure muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura aremezwa na bamwe mu mbonerakure ko ariko akoreshwa mu mugambi wo kugurisha abanyagihugu bo muri komine Kanyosha. Abo banyagihugu cyane cyane bo mu mugambwe CNL akaba bita intumva. Ibyo akabikora kugira ngo yereke abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD wamutumye icyo gikorwa kari umuntu ahambaye atababarira abo umugambwe CNDD-FDD wita ko ari inkozi z'ikibi. Abo nabo akaba ari abo bose batavuga rumwe na CNDD-FDD aho umugambi wo kubamara uhera kunyuruza abamenyekana kurusha abandi. Ndarubayemo Jean Bosco ngo ageze ku ngoro nkuru ya CNDD-FDD yubatswe muri zone ya Kanyosha ngo yerekana nk'umuntu akomeye cyane mu gukora ikibi. Imbonerakure zozo zimubona kuri iyo ngoro zikavuga ko zibona ko yitwara nk'umuntu yitegurira kuzosubirira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahari muri kino giye. Evariste Ndayishimiye batazira neva
hano muri komine Kanyosha umuntu aho yatanga abantu ni Jean Bosco Ndaruvayemo damu diregiteri wo kumuyira niwe aho yatanga abantu gusa rero yakira abandi aziko nawe atayindi nzira twese twirinda kujyayo. Ibyo Jean Bosco Ndaruvayemo niwe aho yatanga abantu ubwo niwe aho yatanga abantu ubwo niwe aho yagurisha abantu agatanga mu muganda yerekana ko ari umuntu ahambaye akomeye ntabyo kubabarira inkozi z'ikibi zihari abantu biwe ari intumva urumva n'igidasubira ibyo ariko ngaha muri Premanasi CNDD-FDD mu Ngagara umenga niwe mukuru w'igihugu umenga niwe mukuru w'igihugu tuntagira ngira niwe dosubira neza kuri ntagira ngira niwe dosubira neza kabisa.
Imbonerakure zikabandanya zimenyesha Abarundi ko umugambi wo kwica abantu batari muri CNDD-FDD babanize bamwe mbere bakamanikwa ku migozi ku biti ngo byitwe ko biyahuye uriko ukogwa mu gihugu cyose.
Ibisigaye bijyanye n'ubwo bwicanyi byahagarika mu gihugu cyose. Gusa rero mwirinde gutahijo n'inyangamugayo mwese abantu muzi ko n'inyangamugayo mwese mwirinde gutahijo mwirinde gutahijo cyane gose.
Abanyagihugu cyane cyane abanywanyi b'umugambwe CNL ngo bakwiye kuba maso ngo kuko baradiwe ntibabimenya.
Gusa rero namwe muge maso mwekiri inyangamugayo mwese mubibwira binjye kurekera kugenda murekera mu majoro mu bubare ahatandukanye n'ubwiri bw'umushasi mbihagaritse kuko maraziriwe ntimwabimenye mwebwe.
Aha tukaba amenyesha ko muri zone muyira ya komine Kanyosha inara ya Bujumbura gutya ari pasika umugabo Ismael wo kumutumba Kavumu yarapfuye anizwe kandi abamwishe ntibarashigwa habona aha muri komine Kanyosha nyene haravugwa makuru y'abantu bamwe bamwe cyane cyane bo muri zone Ruyaga bimirije gukoregwa ikibi n'uwo munywanyi wa SNDD-FDD asanzwe anavuka kumutumba wa Mboza muri yo zone ariwe Jean Bosco ndarubayemwo
uwo mugambi nyene ntusiga inyuma bamwe mu banywanyi b'umugambwe SNDD-FDD bamaze kwinubwa nabo basangiye umugambwe akararo n'akajambye ngenda kuriyo yahora twara igisata cy'inyubako hamwe n'ibikoresho mu namashinga mateka yaraye anyurujwe uwo nawe akaba yaheruka gukugwa muri ayo mabanga yagirijwe kumena amabanga ku bitagenda neza Niyubakwa ry'inzu y'amanama mpuzamakungu iri mu Kigobe mu gisagara cya Bujumbura. Ikindi ahogwa akaba ari uko afitaniye ikibazo na bamwe mu bakozi b'inamashinga mateka harimwo uwiserukira Gerard Daniel Ndabirabe. Abari ko bakurikiranira hafi iby'uwo mugambi mubi uriko urabandanya bavuga ko barundi bose atanumwe avuyemwo bakwiye kuja hamwe bakikura ko akagwe k'abategetsi bo muri SNDD-FDD bakoresha uwo bashatse mu kwambura ubuzima uwo bashatse n'igihe bashakiye inkuru na Albert Nzambimana
Jambya ndi kuriyo nkuko amakuru ava ahakorera inama nshinga mateka y'u Burundi abivuga asanzwe afitaniye ingorane n'umukuru w'inama nshinga mateka Gerard Daniel Ndabirabe amwe n'umunyamabanga w'inama nshinga mateka mushasha yitwa Ferdina uko kutarabana giza nabo bagabo babiri niko kwatumye Jambye akugwa mu kazi Yagirijwe kugira uruhara mu iyononekara ry'icyuma gitanga umuyaga nkuba bita coupe électrogène mu Gifaransa. Yagirijwe kandi kumena amabanga y'ibitagenda neza n'iyubakwa ry'inzu y'inama mpuzamakungu mu Kigobe muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Amaze gukugwa mu mabanga yiwe y'akazi, Jambyandi kuriyo yarabonye ko umutekano wiwe ubangamiwe. Yaraye afashwe amaze kwandikira ikete umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD asanzwe abereye umunywanyi abasaba ubufasha umutekano wiwe iwe ukingigwe kumugoroba wejo igenekerezo rya 11 ndamukiza 2023 igihe cy'isaha 12 n'igice z'umugoroba niho yanyurujwe akuwe ku rugo iwe muri quartier Gatunguru zone Rubirizi komine Mutimbuzi abamunyuruje binjiye mu rugo rwiwe baciye mu muryango wa kabutike kari ku rugo Jambye akaba yaragerageje kwirwanira ariko biba iby'ubusa abaje kumufata bamurusha ingufu bacha bamuterera mu modoka yo mu ubwoko bwa Toyota Probox abiwe bakaba basigaye bacumaraniwe abiwe bakaba basigaye bacumarariwe nayo abajejwe intwaro bageze ku rugo rwa Jambye kubaza ibyo ari byo abakozi bigendereza bamaze kumurengana kera kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 ndamukiza 2023 ubushyikiranganji mu byo bugejwe harimo umutekano bubikishije ku rubuga rwa Twitter bumenyesha ko Jambye ndi kuriyo ari mu minwe y'igipolisi kumboza tohoza kucyaha ubwo bushikiranganje butashize ahabona bamwe mu banyagiye kubavuga ko ubwo bushikiranganje bwa imanze ko ari mu minwe y'igipolisi kubera yuko Jambye yatabarijwe n'abantu benshi ngo nayo ahandi ubu ikiziga cyiwe kiba kiri mu ruzi cyane ahandi hantu iperereza ry'u Burundi ryateguye kwama bita ibiziga byanyurujwe kubgabo ngo nakuntu umunyagiye yagirizwa icyaha adafatwa nk'umuntu umujyango avamo nawo ngo ureke kumenyeshwa igituma wabo afashwe naho ajyanwe ngo aheze yafatwe nk'umusu w'inkoko ucakiwe n'agaca kagiye kujya abariko bakurikiranira hafi umugambi wa leta ya SNDD-FDD wo gutikiza bene Burundi badashyigikiye amanyanga iyo leta ikora bavuga ko Abarundi bakwiye kujya hamwe bakikura ko akagwi k'abategetsi wo muri SNDD-FDD bihaye gukoresha uwo bashaka mu kwica uwo bashaka n'igihe bashakiye kugira bigumize ku butegetsi ngo bazarinde bapfa bagikorera ikibi kibi nicyo kuzimanganya ubuzima bw'Abarundi.
Colonel Bunyundo Gabriel wa mu ntara ya Karusi yaheruka kuhunguka avuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nawe yaraye yitabye Imana kuri uyu wa cumi ndamukiza 2023. Amakuru ava mu ntara ya Karusi avuga ko bamwe mu bategetsi b'umugambwe Sende FDD bahaye impera umugore wa nyakwigendera kugira akubite urunu mu mutwe umugabo wiwe. Uwo nawe akaba yarabikoze mu ntango z'ukwezi kwa Ruhuma uyu mwaka nyene ari nabyo byaviriyemo Colonel Bunyundo kwitaba Imana. Abanyagihugu bo mu Karusi basaba ubutungane gukora kuri uyo mugore hamwe n'abamutumye bubahane bukurikije amategeko. Atari uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzobwerekanye ko buhagarariye ubwicanyi budahagarariye gukingira ubuzima bw'abanyagihugu. Inkuru na Audrey Kanyana.
Umugore yitwa Chantal yabyawe kumwana na Colonel Bunyundo Gabriel niwe yakoze iryo bara aho mu ntara ya Karusi. Bamwe bavuga ko intandaro y'ubwo rupfu ari imodoka rishaje yo mu bwoko bwa TI yaguzwe n'uwo Chantal atabyumvikanye ko na Bunyundo Gabriel. Bunyundo akaba yabwira umugore ko yaguze imodokari akacizobinjiriza ko rero itari ikwiye kugurwa ngo kuko izoguma isohora amafaranga hakuyinjiza. Iyo modokari kandi ikaba yaguzwe mu mafaranga yagurishijwe inzu ya Bunyundo yari yubatswe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Iyo modokari Chantal akaba yayigenderamo wenyine. Umunsi umwe Colonel Bunyundo yateraniye kabare kwa Mbagaye. Uwo munsi bihurirana n'uko abagizi ba nabi bateye amabuye afite inyuma y'urugo amena ikiyo cy'inyuma y'imodoka. Ntibyateze Colonel Bunyundo amaze gutaha ashitse umugore amubwira ko ari we yamenye ikiyo cy'iyo modoka araheza yongera ko kazomukorera ikibi. Inyuma yaho Chantal yafashe na nyamodokari ayimanukana ibujumbura mu Cibitoke kuyibikaho. Colonel Bunyundo Gabriel amusaba kuyigarukana kuko ari imodoka y'umuryango yamara Chantal ntiyabikurikije ngo ayigarukane. Uwundi munsi Colonel Bunyundo yaratashe avuye ku kabare aho yaracaramiye n'uwitwa Mukesha. Nk'igihe cy'isayindwi aramuherekeza amushikana ku rugi iwe acarataha. Chantal yugariye Bunyundo yaragiye ku meza arahungura. Mu nyuma agiye kuryama Chantal yamwakirije akumukubita uruntu mu mutwe. Umugabo akumbagara hasi Chantal amukubita nyaruntu ku mugongo. Umugabo araraho hasi avirirana adashobora no kwihagurutsa. Chantal yajya kubimenyesha ababanyi mu bucagucaga abesha ko umugabo yarayagize ingorane aratemba mu nzu ashitse. Colonel Bunyundo Gabriel yaratwawe kwa muganga atandukanye inshuro zibiri zose gushikaho ashikanwa mu bitaro bya Sense Kibujumbura. Yamara ingorane yagize yo kuvunika uruti rw'umugongo nta mahirwe yagize yo kubandanya abaho. Kuri uyu wa cumi ndamukiza uno mwaka niwe yitabye Imana. Chantal akaba muri kino gihe ari mu ibohero rikuru rya Gitega. Abandi banyakarusi bavuga ko Chantal kugira kubita urwo runtu umugabo yabisabwe na bamwe mu bategetsi bari muri CNDD-FDD bamurondera ko amatongo yo kubakamwo nawe akanana. Abanyakarusi basaba ubutungane guhana hakurikizwa amategeko uyo mugore Chantal hamwe n'abamutumye gukorera ikibi Bunyundo Gabriel. Ibyo ngo bitakozwe mu butungane bwa CNDD-FDD ngo busoba bwerekanye ko bushigikiye ubwicanyi butanezwe ubuzima bw'abanyagihugu. Tubamenyesha ko umugore yubakanye mu mategeko na Colonel Bunyundo Gabriel yitwa Murorunkwere.
Aho nyine mu Karusi ikiziga cy'umukenyezi atamenyekanye cyatowe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 11 ndamukiza 2023 mu ruzindurumu ku mutumba Muyange muri komine Bugenyuzi. Yapfanye imbanyi ikuze nk'uko byemezwa n'ababibonye hamwe n'igipolisi. Mu gipolisi n'umuntu waro bemeza ko yishwe akubiswe ikintu mu mutwe hanyuma ikiziga gitekegwa mu igunira. Ikiziga cyaciye gihambwa nyene kuko cyari cyatanguye kononekara. Mu kiringo kidashika indwi zibiri abantu bane barapfuye bishwe muri iyo ntara. Uretse uwo yari yatowe ikiziga uheruka ni umukinnyi yishwe akubiswe n'abarorerezi ku munsi w'Imana mu rukino rwari ko rurahuza umugwi w'umupira w'amaguru w'i Bugenyuzi n'uwo mu Gihogazi nk'uko byemejwe n'igipolisi. ubundi n'umunyezamu wo kuri lise kominale Buhiga yiswe akubiswe ibihiri n'abari baje kwiba kuri iryo shure mu mpera z'indwi iheze nyene. Hari kandi umukenyezi wo ku Mutumba Mutara muri komine Mutumba yishwe atemaguwe mu ndwi iheze. Abanyagihugu mu Karusi bamenyesha ko ubwicanyi bwinshi buriko bukogwa bwagirizwa intwaro ya CNDD-FDD. Iyo ntwaro ngo nta kindi kibereye atari ukuyikurako. Inyuma y'amakuru yaheruka guca hano umushyikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niyiteretse yari yahagaritse ingingo yaheruka gufata yegurira umunyamahanga wo mu gihugu kibanyi cya Congo itongo ry'abapfuye riri muri quartier ya Gisyo zone Kanyosha komine Muha ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Abanyagihugu biboneye ikete rihagarika iyo ngingo bavuga ko kiretse ko abategetsi bose ba CNDD-FDD bama barangwa n'amanyanga gusa ngo nta n'umwe azi iby'amategeko ariyo mpamvu bakwiye komogwa ku butegetsi kuko bariko baravuruga igihugu byinshi kuri mikro ya King Breziranzi.
Nkuko twaheruka kubibashikiriza mu makuru yacu yo ku igerekerezo rya gatatu uku kwezi kwa Ndamukiza, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niyiteretse mu igete ryiwe ryo kwa 16 nzero umwaka w'2023 yari yafashe ingingo yo kwegurira burundu itongo ry'abapfuye riri muri quartier ya Gisyo zone Kanyosha komine Muha umunyamahanga Nyundu Masai aturuka mu gihugu kibanyi cya Congo. Mwikete nimero 503 akarongo gashinze 21 22 akarongo gashinze kabo 2023 uwo mushikiranganji yari yategetse ko abafise ababo bahambwe muri iryo tongo baca babazura bakabatwara kubahamba ahandi vuba bwango mu kiringo kitarenza amezi atatu gusa. Kuva ubwo bamwe n'abandi bari baguye mu gahundwe kumva leta yubahuka kudandaza akaburi k'abapfuye naho nyene ku munyamahanga w'icaduka kuko haba abakurambere bakuriye aho hari akaburi bemeza ko uwo mukongomani atawe bazi. Ntitwokwibagira kuvuga n'abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Muha bari bagumye biyamiriza iyo ngingo y'umushikiranganji. Aha rero amakuru haje waguruka ifite gushika ubu akaba abandanya yemeza ko uwo mushikiranganji Martin Niyiteretse yari yahawe n'uwo munyamahanga igiturire cy'amafaranga atavugwa. Ntibyatevye rero uwo mushikiranganji nyene abicishije mu ikete nimero 503 akarongo gashinze 19 72 72 akarongo gashinze kabu akarongo gashinze 2023 yaraye yisubiye ko mu guhagarika iyo ngingo yaheruka gufata. Martin Niyiteretse akaba yandikiye uburongozi bw'igisagara cya Bujumbura abumenyesha ko iryo tongo ritacegukiye wa munyamahanga Nyundu Masai ahubwo ko rigumye mu minwe ya leta. Aha rero umushikiranganji umunsiguro yagerageje gushyira muri iryo kete akaba atanga insiguro zisa no kuyigovyora mu kuvuga ko yakoze amatohoza haba mu batware ba kera baho mu Kanyosha agasanga iryo tongo ryegukira leta kandi ko yari yakoreye kubyabona by'ikinyoma ibyo yise faux témoignage mu kinyamazuru. Aha rero bamwe n'abandi bakaba baciye batangura kwibaza ingene umushikiranganji muzima yubahuka kuvuga ko yakoreye kubyabona by'ikinyoma mu gihe mu gufata iyo ngingo hejuru yo kwirengagiza ibyaguma bishikirizwa n'inama mpanuzwa jambo ya komine Muha yemeye agasimba urwego rw'inzego zitatu zose iryo tongo ritwarigwamo ni ukuvuga urwego kwa zone Kanyosha urwego rwa komine Muha n'urwego rw'igisagara cya Bujumbura ari nabyo byagaragaza ko Martin Niyiteretse yari yahawe igiturire kidasanzwe. Ubu rero bamwe bakaba bibaza ko uwo mushikiranganji yoba yafashe iyo ngingo ivuguruza iya mbere bivuye hejuru kubamukurira kubera n'induru za bamwe n'abandi ubona ko kuva Uburundi bwaba Uburundi bitari bwashike aho itongo ry'abapfuye ridandazwa kiretse kuri iyo ntwaro ya Colonel Depudede. Aha rero benshi bakaba bashimira abagize inama mpanuza jambo ya komine Muha ukuntu bagumye bihagaze ko mu kwerekana ko iyo ngingo y'umushikiranganji Martin Iterese inyuranye n'amategeko kandi irimwo amanyanga menshi. Abanyagihugu n'inararibonye mu by'amategeko bayazana kaduhaguruka bakaba bavuze ko hejuru yuko abategetsi ba CNDD-FDD bama barangwa nayo manyanga yo kujya ibiturire kugira buzuze inda zabo gusa muri bo ngo nta numwe azi ibijanye n'amategeko, ubona ko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abaserukira yamarangwa no guhonyanga amategeko mu bisata byose. Ku bwabo rero ngo abategetsi ba CNDD-FDD bariko baravuruka igihugu, ariyo mpamvu bakwiye komogwa bakava ku butegetsi.
Amakuru twabateguriye umunsi naharangiriye, mwakoze kuyakurikirana. Ndakengurukiye n'abayabateguriye bakongera bakayabashikiriza, hamwe n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira. Ndabikebanuye, musigara amahoro na gahwane naho ubutaha.
Harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora.
ko twese abarundi dukeneye amahoro arama. Haguruke, haguruke barundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka.